Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphlaphuleke lapha ke siza nombake wabadlali ababini phaa kwisquad seKaizer Chiefs abathe babe ke bayakhutshwa batreni zothi gangu kemva kokubana ke u-Arthur Zwane ebeyimeme izinto okubana phaa koonondaba amakhwenkwe akhe aphelele wonke abafana ba ke akhokwa injuries ngokwezimhluphayo futhi abafana bakhe baphile bathexede sitsho ke sithi ke ulungiselele i-friendly games azothi azidlale phambi kokubana ke kuyofika la 30 ke kaDisember apho kazodlala khona umdlalo wokuqala we-league ke dlala phaa ne-Golden Arrows emveni ke-World Cup uthi ke uthi chuchembe nje endleleni bazobana nazo ke i-friendly games abazothi ke bazidlala ukwenza into yokubana ke abafana bakhe abagcine ke befithi kodwa ke kunabadlali ababini phaa ekuthiwa bathe babe babanjwa ngumkhuhlane ke babe banefive nzima usehola rhayihlelo sehoda kunye nonange bathe kogqirha beKaizer Chiefs abafana ababini ke mabaphumle bakhutshwe ke bucala ke kunezinye iplayers bawubona kalapha into yabithini phaa kwivekezayo kuthiwa ke i-training baza iqala phaa kwivekezayo bona bobabini sitsho ku-Arthur Zwane sithi ke futhi ke xa beyiqale phaa kwivekezayo i-training loo nto ke iyakuxela into yokubana bangakwazi nokubana ke babe khona kula mdlalo wabo ke ne-Golden Arrows baphulaphule zindaba ke ezomalunga norhayerhele serhota kunyeke nonange kuthiwa abafana abadala ke banefive ngummangaliso banomkhuhlane yaze loo nto ke oogqirha beqela ke leKaizer Chiefs babathatha babubeka bucala kunezinye iplayers bathi ke mabebe behlala phantsi bawuyana nomkhuhlane kuthiwa ke loo nto ke ithi ke bawubuyela phaa etreyiningini kwiveke zayo kona kona ke abanye abadlali baphelile njabulo blom la mfuno mdala ke uyatreyina neqela lakhe leKaizer Chiefs kutumele ngikhule ubuyele umfana mdala ku-injury naye uphilile u-Arthur Zwane besitsho phaya sithi uvuya kakhulu ke kwakube kocaptain wakhe loo nto ke ikhuthaza nezinye iplayers ukhelephu naye umfana omdala uphilile naye uyatreyina ke nabadlali ke beqela ke leKaizer Chiefs njejikelele nje iKaizer Chiefs ngububanzi uthi ku-Arthur Zwane ngomlomo wakhe abafana bakhe bonke baphilile futhi akho nomnye ke one-injury ngasiloko abadlali babini ke baphulaphuli ke besende babizile unange kunye naserhota ke bona abonzakalanga into nje kuthiwa banayo iva kumkhuhlane onzima baze babekwa bucala nani ke baphulaphula kanike ningene nitshoke nento yokubana ke niva njani ngale meko kaserhota nonange nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukele.